turabamuje cyane twashikira kuri mudukurikirana kwizana Alexander Gasindanyeshi ana makuru mashasha yo muri EMBARC. Uno munsi tuza kuvugana amakuru y'urucanco ku bakozi n'ubusuma buriko burakorwa ku isimu no kwiyandikisha ku bw'urucanco no kwirinda umugera mushasha wa COVID-19 hamwe n'umunsi wo kurondera akazi kuri John Deere. Iowa iriko itanga urucanco ku buntu ku bantu bafise ubumuga hamwe n'abakora mu mashyira hamwe y'imfungugwa. Tyson iratanguye gucandaga abakozi benshi muri Iowa muri inondwi. GBS iratanguye gucandaga abakozi nayo nyene muri mashitawuni muri inondwi nyene, kandi bazocandaga n'abakozi ba muri otamwa mu kwezi kwa gatatu itariki 12. Ubwo rucanco barutangira ku kazi. Uze urakurikirana amakuru yaho ukorera kuko barabitangaza. No kuba maso ku busoma bw'urucanco kwa COVID-19 buriko burakogwa. Abasoma bariko barahamagara abantu benshi bakongera bakavuga ko bakorana na University of Iowa Hospital and Clinics, kandi bagomba kuguha landevu yo kwicandagisha bagacha bagusaba social security yawe hamwe na credit card yawe. Nta mukozi wo ku bitaro yoshobora kugusaba ivyo. Hagize umuntu agutelefona uzocukata na ningoga. Hariho umurongo mushasha ufasha abantu muri Iowa wo kugira landevu zo kwicandagisha urucanco kwa COVID-19. Bashobora kugusobanurira kandi kuri uyu murongo mu Spanish, mu Gifaransa hamwe no mu Giswahili na izindi ndimi. Uwo murongo uringaha munsi urashobora kandi guhamagara EMBARC kugira ngo uyandikishe ku rutonde rw'abakeneye landevu yo kwicandagisha. Uze urabe kuri Facebook yacu iringaha munsi ukeneye ayandi makuru. Hari umugera mushasha kandi uteye ubwoba muri Iowa, mukomeze kwitandukanya hamwe no kwambara agafukamunwa kugira ngo mwirinde, kugira ngo habeho kwikingira abajejwe amagara y'abantu bavuga ko ari ukwambara agafukamunwa koroshye munsi ukashushira kuna kandi kagumye kagatambara. John Deere muri Waterloo iriko irondera abakozi ya majana 3 botwaza imashini zabo. Amahera yo guhembwa ni guhera ku madora 19 ku isaha. Hariho umunsi mukuru wo kurondera abakozi mu kwa gatatu itariki 6 kuva saa 3 gushika saa 10 zo kumugoroba kuri John Deere Tractor and Engine Museum. Hazoba hariho computer ukeneye kuduza akazi, address yabo iri ngaha munsi. Turabashimiye cyane kuba mudukurikirana. Tuzosubira naho ubutaha na video yakunezeleye. Ugire like na share na subscribe kuri channel yacu, kandi uongere uyisangize ababanyi bawe n'abagenzi bawe. Murakoze.